I'm dying. Tosembera nnyo genda kugoba ekinyonyi kyange. Anche camera is not clear.